Turashoboye
ni kandiro kica ku rubuga rw'intara ya Gitega, aho duhakanya abene gihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ibyo bari kubararangura. Kaze mu kandiro turashoboye.
Bakunzi b'amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega, turabara
mu kije mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Turi kumwe n'umwigeme avuka mu ntara ya Gitega, aho inyuma yo kuragiza amashuri ya kaminuza ataciye azinga amaboko, ariko nyabuna yaciye yiga uko yoguteza imbere afatiye ku mpano ziwe. Mbega yaba ari nde? Yaba akora iki? Uwo mukemera yamuhora gute?
Nitwa Nyongere Viola, hama nkaba nkora umwuga wo kucisha amasandari y'ibirato, utuntu two kwambara mu izosi, uturato tw'abana n'udusakoshi. Nize jeni mekanike muri kaminuza y'u Burundi, hama mu buzima bwa misi yose nkora ibirato nyine, ibintu byo kucisha utuntu two mu izosi, amahereni, utuntu tugenegene nyine tujyanye n'ibyo bintu mba nakoze mu minsi. Njyewe nabonye mpejeje kwiga, hama ndabona ko akazi ka leta muri iki gihe kagora benshi no kuronka, kanaboneka cyane, niko kuja nibaza ko ntuguma ndetse amaboko. Nari nsanzwe nzi kujisha, kera tukiri abana twaragisha utuntu dushika utuntu tugaho twamba tujisha. Hama mutuma sinari nzi kwizi inyuzi z'ubwoko zibaho, niho nazibona nje ntangura kwiyumvira ikintu nazikoramo. Ndatangura byiyumvira ko najishamo utarato tw'abana bakiri batoya, inzoya mugana aciye mbona ko kubera ufise umubiri umeze nk'ugumye twava tubabaza cane, yumvira ko nokoramo ibirato by'abakuze. Hama nje ndatangura ndiko ndafite inata nyene nkora nk'isandari, ariko ikintu cambaye umwanya munini ko ari ukuyumvira ukuntu nogira akagase akagatalo bahonyorako. Nico kibazo ca mbere nari mfise, kubera ivyo hejuru narabona ko shobora kubishobora kubicisha. Hama munyuma ndagira amarecherche nza ndaraba nk'abandi baba barakoze ibirato, amataro babakoresha, amanajefinaaca ndabona ko shobora kugashira kuri amasandari yanje. Ca ndatangura akarato ka mbere ndagaheza kiwanje nijishiye, ca ndagapibiya kuri WhatsApp. Hama abantu benshi bace bagakunda, wagakuye hehe, wakaguriye hehe, ca bitangura uko ndabwira karako nikoreye. Hama munyuma batere baguma baza bakoresha gushika n'insa guma nkora ivyo birato, ariko ndiko ndashiramo amasakoshi, utuntu two mu izosi, utuntu nyene tubona ko abakobwa cyane abantu n'abadamu cyane cyane bakunda. Ego akarusho ni kanini cyane, kubera ubu aho mbaye ndashobora kubona ko nk'ibintu biba bigurwa amahera make make jewe nyine ndabyigurira. Narashoboye no kugura akamashini muri ibi birato nyine, mu mahera yavuye muri ibi birato akamashini kamfasha kuringaniza ngaha. Ego narakiguriye, ubu ndafise n'umugambi wo kuba nogura iyindi mashini yo gushona, kandi byose biva muri ibi birato. Natanguye ndi jenyine, ariko ko nabonye clientele yagumye iduga, abantu bavuma bikenera bari benshi, nabona ko nashobora gukoviza ivyo nobaha bose. Naciye nforma abandi
Nyongere Viola kubwiwe ati urwaruka rwari rukwiye gukura amaboko mu mpunzu, nirwo n'ubwiyumvira ko akazi ka leta ariko ko nyine kazorutunga.
Haba nyongera urundi rwaruka na cyane cyane abantu bahinze amashuri, twa dusanzwe tuzi ko uhinze ishuri ucironka akazi ka leta, ko tutoguma twizeye akazi ka leta, twogerageza kwerekana impano twaruzi kubera turazifise, ariko ntituzerekana, twogerageza kuzerekana tugakora utuntu two kwiyungunganya, tukareka kuguma duteze amaboko. Uwo nkeneye nabura uno mwanya akorera i Bujumbura mu Kamenge muri karitsiye Kavumu ibarabara rya gatatu nimero 21. Telefone yanjye nimero ya WhatsApp ni 29 amajana 215 majana 836 09 215 836. Hariho n'abanyagitega bahora bandondera, ubu narateye n'ubusita akabranshi irutegama irutegama ugiyeho, hariho abo navyigishije ngaho kujya ku masabanzi ashaka kubironka cyangwa ashaka guca ku nimero yanje ukanuma, hama maca ndabiro kumenya uko ndabigushikiriza. Ni cya mbere coba ari co gushimira intara no nabo biyumviriye gushyiraho icyo kiganiro kubera ko yadufasha cyane na cyane cyane twebwe abanyamyuga kumenyekanisha ibyo twaba dukora urumva ko ari ikintu cyo gushimira.
Turashoboye. 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 Turashoboye.